Amina na majuma, wanaringa wa shima, kumbe wanauza.
Usiseme hivyo.
Kilode, kilode, kilode. Watoto wadogo wanataka nipote. Labda nifukiwe chini wala wasiongope. Shindo langu mimi mjikusanye wote. Ayasema shikamo dada,
shikamo dada,
shikamo kaka,
shikamo,
shikamo mama,
shikamo mama,
shikamo baba.